Machiegni nyakwarom gajuang ma en kidieny mar ariyo mar chendo mara manyipiny. Nanyis ni wadhi bedo gi Bishop Gordon Odongo ma en jadolo kanisa mar Evangelical Churches. Odhi miye tulo mondo mi omos. Wadwa goyo mbaka kotenre kod kit kaka ng'anyo osebedo e pacho kanya, kotenre kod kaka koro kanisa nene wang' oganda. Waseneno ka bende oganda osenyaka donje e kanisni kama bende gigoye koko ni jatend piny nyaka dhiyo. To mana e kanisa wadhi ng'iyo ni to osebedo nade mwagi kamwagi kene parne ma en telo ma bende nochwal ahinya gi kanisni ka bende ndalono ne en mana lamo ka gi kacha. Kata kamano wakia kuma kodho chako gogie Omiang' nonyiswa kae wantiere kodwa ka godhiambo kawuono. Bishop, oimore. Kusamosi ni opak ruoth. Amen.
Praise the Lord.
Amen.
Amen.
Koro umosi nyithi kora mga juangu diyamu.
Amoso nyikora mga juangu tekundo maunti. Amoso one buwana sifiwe. Kenda amoso unu kwe urahinya udhia umasane.
Hero kamana nya Bishop. Hero kamana ubende kumulo sotolo kendo iye mwende bigo kwa duambaka. Sina bende koro Kenya ntira kere kiki. Ntire weche mabende usebedo kakikore. Wachaki Jumapil mokalo. Jumapil mokalo na yano kane ntire. Hey, wachiel kwa mkanisni mara. Nen Holy Family Basilica kama ne rawere goyo koko kendo wacho ni Ruto Masu ei kanisa wagik kanja dolo maulango
mukwongo rwa nagumu sahinya Lydia ne pek maji osebedo go kendo ji mang'eny yiwak family mang'eny ok mor kaka piny osebedo kod jida nagumu sahinya ne ji tema yudo pek joma ni osiptal walamu ni Nyasaye mwenye sayo konyegi. Kaluwore kod wach mpenjo, adwa na wach ni nyithindwa ma iluongo ni GNC gi kata youth jomatindo. Magi nyithindwa, kendo kanisni te mekgi. Wakutangwa wach ni gini nyithindwa malimi church fulani, nikech kanisni ngenye. Koro gini gi right maradhiya church mora mora. To church nitie gi chike na gik monego tim e church to chalo gi mapio muomo genge. Koro ka pigni muomo genge to ka Nyasaye okelowa kama to wamanya mana kaka ichiko pi mondo pi odog e wang'e. Gima nwa neno cha mana ni pi emo muomore. Kamano.
Pi muomo nga.
Pi muomo wa kaka jo Kenya. Ok dang awach ni pi muomo government kata no muomo no omuomo president but pi muomo wa kaka jo Kenya. Makuru pita koko, pila koko. Kuru, kajio neno wach ma wacho ni pio muomore kama. To inyalo manye tangomo miyo pigni omuomore. To dang tima ngo, mundo pigni odoge wangi, oringa ka incho ringo ndalo machono mokalo. Kichigik matimure sana kichone okitimure. Angomo timure, ngamudino wanga ura, mumiyo pi omuomore. To dang gulu siki kata kidi, kata chudo, kata yugi, mudino wang pina. Ngamudu pino dogo ringe wangi, mundo wabidi ki Kenya, mga ngato nyo logombo dakie.
Kama. Nkesh.